Kua whakātu atu a Ngāpuhi I tā rātou whakahe nui ki te kāwanatanga e pāna ki te whakakoretanga o te wāhanga 7AA o te ture Oranga Tamariki. I hīkoi rātou ki te whare pāre mata I te rānei, me te mōhio iho, warurau, rua te kau mā fitu, ngā Tamariki o Ngāpuhi, kei roto I ngā whare pani o te kāwanatanga, ara rua te kau mā iwa ōrau o ngā Tamariki Māori katoa, kei aua whare e noho ana. Nā tērā te tauranga e ki ake nei rātou, o tira tātou katoa, kei te pakaru, te pūnaha Tamariki pani o tēnei whenua, a nei rā ngā whakamārama tuatahi a te Okiwa McLean.
Tū kotahi ana a Ngāpuhi ko haorau. Kua karawhiti taua ki ngā iwi mana whenua ki te whakapūmau I te kotahitanga.
O Nawhi, tai te wā, a tinana tātou ki te tiki wā mātou mokopuna.
Nō te rānei tāpai tia ai o rātou tāpāinga whakahe I te whakakorenga o 7AA I te ture o Oranga Tamariki.
Kaua e tangohia ngā pau o whakapapa whanaungatanga me te mana tamaiti kei waho o te ture.
E ai ki ngā rīpoata rihariha kua puta I Oranga Tamariki, ina mata nei e tūkino tia tonuhia ana ngā Tamariki e ngā ringa o te ture.
How their mana was trampled. How their tapu was violated.
This is Ngāpuhi loud and clear. If you don't stop, we'll stop you.
Mō Ngāpuhi nā wai I he kātahi kā tino he ke rawātu.
Me kāti, ina kore tae koutou te kāti e nei tūmomo ka tae tātu ki te pakanga, tai ki rai ki te rai.
He hara nui nā te kāwanatanga me te aha e karanga nā Ngāpuhi kia takatū a ke rātou.
We are focused on improving outcomes for Māori and non-Māori.
Warurau rua te kau mā whitu katoa ngā Tamariki o Ngāpuhi kei roto I ngā ringa o te ture e tia ki nāna. He hautoru o ngā Tamariki Māori kei roto I te pūnaha. Kā mutu he toru taima nui ke atu I etahi atu iwi.
Kāri heipu I roto I tainanai. I heipu I roto I ngā taumaha. No reira, ko tā Ngāpuhi I tēnei rā, ko te wero atu I ngā kāwanatanga hākua prū mai, whero mai.
Whakarongo ki tō iwi. Whakarongo ki a Ngāpuhi.
We want the Crown to talk with us about the solutions, the things we're doing already that are working, and to enable us to take rangatiratanga for ourselves.
Hei tā ngā kaiārahi o Ngāpuhi kua tae te take nei ki weriweri, kā mutu e kore rātou e noho puku.
Kā te tiwi, kia hoki anō ki a te Okiwa McLean. Te Okiwa, kua kōrero rānei te minite I ngā take Tamariki ki a koe, kua puta rānei he kōrero I āia.
Skori e hia ke ngā wā I tukuna e mātou o te karere he tono ki te minita take Tamariki kia ui tia ia mō tēnei o ngā take e ngari auare ake hei tāwana āpiha e māwiwi ke ana a cho I tēnei rā. Engari, no nā mineti tatanei tukuna mai ai he whakahau I tana tari e mea ana no te atanei hui tahi ai te minita Karen Cho ki ngā rangatira āiwi o Ngāpuhi. Koirā te tūponotanga tuatoru mai anō I te wā I kuhuna tuatahi tia ai e ia te pōtai minita take Tamariki, Scotty. Ko ngā kōrero I wānanga tia a rā I horahia e Ngāpuhi o rātau nawe nui ki te aroaro o te minita. Mō te whakakoretanga o te wāhanga 7AA I te ture o Oranga Tamariki, ko te māharahara nui kei a Ngāpuhi, kei whakakorehia, kei riro, e rā o ngā kirimana me ngā tūtohinga ki te waha o te parata. Kā mutu ko tā te minita atu ki a rātau, e kore rawa e rā o ngā tūtohinga, e riro ki te waha o te parata I nā hoki rā te aronga nui o te mahere hou e kia nei ko Enabling Communities a rā kia whakahokia ngā haepapa me ngā nā kaupapa rangatiratanga ki ngā hapori kaua ki konei ki te whanganui ātara. Kā mutu ka tāe anoa tia e te wi o Ngāpuhi me Oranga Tamariki te mahi ngātahi e toi tūtonu ai te ora ki ngā mokopuna o Ngāpuhi nui tonu.
Tēnā koe ahoa, mihi nui atu ana ki a koe e ngā whakamārama e kaupapa hohonu anō hoki ngā whakamārama. Kā mihi te ngākau ki a koe te Okiwa. Tēnā koe.